ofundisayo uvabhakshini Maharaj. Nasi sibalo futhi ngiyethemba ukuthi manje ayi usuthandile ukuzenza ibale njengalesi futhi usuyabona ukuthi sisenzelana akusikona ukuthi ngikunikeze nje imibuzo nezinkinga ukuthi uyixazulule kodwa ngabona ukuthi mhlawumbe usuyabona ukuthi kufuna ukufundisana ukwenza ibale njengalesi. Nangu Alice, uma uvula isikhala isikhala sivulekile kuyena no Bill 100 meters sivulekile ku Bill 300 meters base kuba uChelsea bonke babheke endaweni eyodwa bamile kumuqo wodwa bafuna ukuya endaweni eyodwa wagijima ke uAlice wadlula uBill ngo 6 minutes imzuze u6 kanjalo noBill naye wadlula omunye ngo 6 minutes bayakubuza ukuthi kuzothatha imzuzu emingakanani ukuthi uBill naye asuse uChelsea uzongixolela ngiyakufundela ngiyakubhalela ngapha. Nangu Alice uhlukene noBill ngo 100 meters kodwa uBill uhlukene ngo 300 meters kuChelsea. Njengenjwayelo ke sengizokuyekela kodwa manje ukuthi ugijima eqala kunami kulebalo ungalindi mina. Uyazi ukuthi vele uma sinesibalo esinjengalesi siqale sibhekisise kahle inganekwane yethu le sibona ukuthi ikupho esiphiwa kona. Ukuphe singasebenza ngakho ukupho kusizayo. Bala kokudingayo. Sobeka lapha ku Alice, uBill noChelsea sobafaka sithi uvelo sithi A B and C. Angazi mhlawumbe into ejwayelekile le bayathanda indaba zo A B and C. Na imizuzu ngikudwebela yona abahlukene ngayo u 6 minutes imizuzu u 6. 12 ngo 6 minutes uAlice wajomba uBill. Komunye futhi umzuzu u 6 uAlice waphinda jomba uChelsea. Ingakho ke sesibuzwa manje ukuthi sase simzuzu emingaki ukuthi uBill yena lo jonjiwe uyofika ni uyojomba nini uChelsea. Asibhale kodwa isibalo sethu. UVA wethu sothi 6 lo 6 womzuzu. Equal 100 plus V6 imzuzu futhi leyo abo lengidwebela yona imzuzu futhi uAlice futhi lo edlula ba edlula uChelsea badlule bobabili VA wethu bas njoba sithi 12 phela siyethanda ngoba 6 plus 6 siyazi ukuthi 12 siyazi ukuthi 100 meter no 300 meter u 400 meter ingakho manje sesibhala izinto sesizigoqile sesizihlanganisile. Sesingathi nesibalo ke manje singasibhekisisa kahle sisizwa kangconywana. Asidwebele umbuzo wethu mingaki imizuzu ethathe uBill ukuthi ajombe uChelsea. Bekisisa amagama abalulekile. Lokujomba lokhu sokuthi sokuthi sifunana nothi. Naku siyenyuka. 300 meters wona suphiwe lapha ya VC usipha ba singabe sesimkhohle uVC wa Chelsea uthi ubona lo sifunayo ukuthi kuzomthatha imizuzu emingakanani uBill ukuthi adlule uChelsea. Siyenyuka ke manje asithi VBT wethu minus VCT wethu u6 uzosipha about 300 wamamitha vele bahlukaniswe 300 la isikhalo sivulekile u 300 wamamitha. So uthi VB no VC bawu minus kuphumela uthi ngaphandle. Uthi wethu 300 meters VB no VC enzansi siya divide ngawo. Kupho okushodayo kuphe singakufaka kuphe okuzosisiza. Six lo wemzuzu ya wemzuzu singehla la 6 wa VP is equal to 6 wa VA minus 100 wa mamita VA 100 wamamitha over 6 siba no 12 ngoku 6 times 2 oh so 12 futhi sihlise lapha ngenza ngenhla wa VA one look sihlisele sibale sisibhalile lapha ngezantsi ku 400 kuba beku 300 no 100 meters usipho 400 sisafunana na OVP no VC wethu loya to my meter VA minus V minus 100 to my meter is over 6 minus ukuphokunye konje ukuphokunye sinako ukuphakathi kwaphenu VA wethu u 400 loya over 12 for right. Angithembi kuyazwakala. 100 over 6. Ubange na u2. Basiba no VA plus u400 no 12. Usiphan. 100 no 3. Suke sisebenzise u 44 ngena kathathu ku 12 ngakho sino over 3 basiba over 300 and then siyaqhubeka 550 lo wethu over 3 sothathe lapha nankomunyu 400 wethu sowushintshile sawubeka enzansi u 100 over 3 sifuna kube khona abasusanayo sifuna kube khona abadivide ekayo ukuze sibone ukuthi sifika phi 50 ungena kanye ku 50 50 ungena kangaki ku 306 sesino T minutes 3 times 6 sipho 18 wama minutes naga impendulo yethu u Bill ukuza jombe u Chelsea kuzomthatha u 18 wama minutes lo subhale ngezantsi. Sithanda ukuba sidi sibalo sethu ngoba sisebenza nabantu abathathu kodwa ungesabi usungakwazi ukusenza wedwa.